Kua tūhono o te pakihi hauora o Comvita rāua ko te tarahiti whenua o Taupō ki te rāwhiti ki te whakatū mahiraupi. E whai manaana te rāropu i raro i a Ngāti Tūwharetoa. Mā rātou tonu te whenua e rihi kia hauhakengia ai te miere, ma Comvita ngā taputapu me ngā punaha whakahaere e whakatū kia tutuki pai ai ngā mahi. Ka whakatakototia te toru mano wharepi i mua i te wāhanga miere e kaina mu nei.